ihe ahụ last supper last supper ka ha na-eri ihe ahụ last supper ericha agaghị erikwa ya ọzọ till Easter. Round the table, you can see the richest man in the shop. Itogo ni na. Itogo. Ebili na eni.
Boy.
Nya na eche ndi na eri.
Go
lie aside then. Ni aga mo na YouTube. Bar internet.
YouTube di na be. Enya,
asmo YouTube go,
wo no YouTube no. Fosa o ge na e pope AC. Apo ni anu. AC di on.
Okura na akwa ya capture ya.
Hey.
Ni gebute one bag of pure. Ni kashiko na church abia.
De
kwa nda ara fiji o na. Ma
ngi.
Ma
ngi.
Moses in Erikwe. You are Moses, so. Mathieu Dumane. Lending Kereba.
I don't know.
Edmond, why?
I'm going to go to the house.
Vision Moses is a good idea. Non, non, je suis là.